Kuvuma kuluvu mabhamuzi shisa nkawuzajuzu makahlela bharibuka bukubuku yaliphezulu nqubuka nthamboliyo maphahla ngesupha sihlakaniphi isipha lezesithatha isidumbu sakho masi zisiphakela izinja zimisa usikisi zonke igebengu emgedeni ngomjiji khokhovula umakhuluvu umavula avalahlela sladini wi-president abanye bathi umandela umarufat umotherfak ekase ugoqe ngokuhleka majive ahleka nesitha kanti usakhanda iqhinga pathochero periperi Nuko kwestrobeni Ngadideki leli hansi lento uyigoqe ngebheni Sanakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli Usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqondo